ukuthi ke leli qembu seliphume ngisho kuyona ke imidlalo yayo iVoracom Super Rugby. Ngaphezuke kwalokho liphindeke lehlulwa futhi kumdlalo ke walo wokuvula le midlalo ke yayo iCurrie Cup ngesikhathi ke lishaya yona iFree State Cheetahs ngaye u-47-12. Kanekela uFranco Mare uthi ke la kubalekile ukuthi ke leli qembu lenze kahle kuyona ke imidlalo iCurrie Cup njengamanje njoba ke selihluliwe kuyona ke imidlalo yayo iVoracom Super Rugby. Uthi ke abadlali ke kufanele benze okuzojabulisa abalandeli kusuka manje kuya phambili lona ke iqembu ke lesi iqembu ke lakhona esifundazweni kwaZulu Natal lelike esilibiza ngoShaka iSelsi Sharks.
Because we took a hiring last week and we have to rectify it. I just told Jaguars that we ended up last in the log last year. We ended up fifth, so obviously that's not good enough for Sharks standards. We have to make the playoffs and hopefully we can get home playoffs again because we haven't had that for the last 2 years. So we've got a lot to rectify, and we, especially after last week's loss, as well, but I'm sure the guys will be up for it and to do the job.
Kanye-ke sokutshela ukuthi ke umdlalo phakathi ke kwayo iSelsi Sharks kanye-ke neqembu laso iSteven Pumas uzodlala ke ngo-5 ntambama udlalela laphana ke eKings Park eThekwini okuyinkundla nje eseduze ke nayo iMoses Mabhida. Uma kungukuthi ke umuntu othanda ibhola lezinyawo ngiyacabanga ukuthi ke uyayazi ke le nkundla ke yaseMoses Mabhida. Uma ufuna ke Kings Park iseceleni kwayo nje kancane uyobeke selubona iground ke lebhola ke lombhoxo lapha ngakumngeni ya la ufike ke uthi ulithole khona ke leli ground ke esilibiza ngayo iKings Park.
Ulalela iSportszone noMlungelwa Duma uMD MD. Stay tuned. Don't go anywhere.
Soccer League PSL. Right, masigijima nje siqala kwindaba ekhona ithinta iPSL njoba ke isikhathi sithi ke la imzuzu ingamashumi amabili esele ngaphambi kebumbane elesikhombisa ihora kumsakazo iKhwezi FM 20 minutes before u7 o'clock. Insuku zing-25 kwinyanga kaJulayi kunyaka wakhe u-2017. Soqala ngendaba ekhona ithinta iMaritzburg United okuyiyona i-team of choice iqembu leli ke lalapha kwantonga zibomvu eMgungundlovu njoba ke umdlali ke walo leli qembu okuyena uDillon Mekwa ethi ke la uzimisele ukuthi kuyahlale ke kuleli qembu futhi ke useqinisekisile kahle kahle ukuthi ke uzohlala kulona leli qembu lakhona eMgungundlovu. Uzokhumbula ukuthi ke lo mdlalo kuyamataniswa nokushiya kulona iqembu layo iMamelodi Sundowns, kodwa ke ekhuluma kumdlalo kade ke ilapha eRichards Bay emhlathuze kuyona ke iKZN Premier's Cup ukuveze ngokusobala ukuthi ke abantu uyacabanga ukuthi ke bamangala uma ke bembona esekulona iqembu lakhona eMgungundlovu. Akakushoyo ukuthi ke uzimisele ukuthi ke ngesizini ezayo enze kahle kakhulu futhi ke kangcono kakhulu kunalokho akakwenzile sizini ephelile njoba ke ethi uzimisele ngokuthi kashaya amagoli ngale kwalokho aphinde futhi akhanda amanye amagoli azoshaywa ngoza kwabo.
Flo was shocked to see me. I could see that there, but I'm now a Maritzburg player and I still got a contract here. For me, this is to work hard and to achieve something at the end of the season. For me to score goals, to get assists. Last season I got, I don't know how much assists, but I did quite well. So this season I want to push and do well again.
Sho kanjalo ke la uDillon Mekwa ongumdlali ke weqembu layo iMaritzburg. Masuka lapho sigijima ke siya lapha eSoweto eParktown kweqembu lazo ezikamagebhula ezagebhula umhlaba kamasipala zawubhekisa phezulu. So thinta ke indaba ekhona ezithi ke leli qembu lakhona ke lapha eParktown seliqinisekisa indaba zokuthi ke liyamthola umdlali ke waseSwini ekade ke edlala kweqembu layo iBloemfontein Celtics ngesizini ke ephelile. Umdlali ke lo sikhuluma ngaye uyena uMusa engwakwanyatama okuvela ukuthi ke la usukwini lakhe asa kahle kahle uzofika laphana ke egoli esuka eBloemfontein ezokwenza wona ama medicals ngaphambi kokuthi ke ajoine iqembu ke leli lezikamagebhula ngokusemthethweni njoba ke sazi ukuthi ke liyaqhubeka ngokuqinisa ke isquad salo ikakhulukazi njoba ke lingenzanga kahle ngayo ke isizini ke ephelile. Indaba lezi qinisekiswe yona iOrlando Pirates kwi Twitter handle yayo njoba ke ishilo ukungempela ke lo mdlali uzoba ke ngumdlali ke weqembu lazo ezikamagebhula. Bakhona ke abanye abadlali vele esebesayinile okubalwa ke na uThamsanqa engwakwaSangweni, siyamazi ke umfana ke wakuboka siya uNsimbi engwakwaSangweni kade ke edlala kwiqembu layo iChipa United ngayo ke isizini ephelile ungomunye ke wabadlali ke esebefikile kulona iqembu lazo ezikamagebhula ngaphambi kokuqala ke kwayo isizini ke entsha yakhe u-2017-2018. Kareke masuka lapho sigijima siye lapha eRustenburg kwiqembu leplatinum stars idikwena sokutshela ukuthi ke leli qembu seliqinisekisa izindaba zokuthi ke nalo selizitholele umdlali ke wakhona eswini imidfield umdlali ke lo sikhuluma ngayo yena uLehlo Honolo okuyena uViera wakwa Masalesa bathi ke lo mdlali ke uzodlala ke kulona leli qembu ngayo isizini ke ezayo emva kokusayina ke yona inkonleka yeminyaka emithathu neqembu ke leli elizoqeqeshwa uyena uPeter Buckler ongumqeqeshi ke esizwa uyena uMilton engakwaDlamini kulona ke leli qembu layo ke idikwena umdlali ke lo uzomkhumbula ukuthi ke wasuka kwiqembu lazo ezikaMagebhula wahamba waya laphana ke iGrace Lakafiyo wasayina khona kwiqembu esilibiza ngayo iLarissa kuona ke lonyaka owedlule kodwa ke usiyabuya uza lapha eNingizimu Afrika njoba ke esayina inkonleka yeminyaka emithathu neqembu ke leli layo idikwena okuyona iPlatinum Stars.